uba kukhona lenkwenkwe iloku yokubeka phakweni ngesithuthi kwaye ninexethe nilichithayo kulamoto.
He's just my friend, darling.
Ngumngane onjani mani? Ngumngane onjani okuzisa ngobusuku kowenu? Ngumngane onjani
oko? Kanene ungafundi kuyingxaki ngoba ubufundile ngouyazi ba isikola siphumi ngaxesha linye.
Mamela ke. Yabona le nto yakho Febe izophela. Into ezokwenzeka xa ugqiba